chaliten Oyo kokani na papa nanga Ajalite Na monate Pena yokate Oyo kokani na papa nanga Na yokate Ajalite Ajalite Oyo kokani na papa nanga Ajalite Na monate Na monate
Thank you.